Mechi hataki kushindanishwa kabisa.
Mimi usinishindanishe mimi mkubwa. Okay. Yaani sanaa labda kitu kingine. Sanaa huwezi kitu hapa.